You are wonderful beyond description, more than words can describe. I am awed when I look into your eyes. In you I see majesty, in you I see royalty. Nothing in this world compares. You are wonderful beyond description, more than the eyes can perceive. I am taken by your boundless beauty. In you I see creativity, I see originality. Nothing in this world compares. When you need a shoulder to lean on, I'll be there. When you cry in sorrow, I'll be there to work forever too. You are a queen beyond a woman, handmaid of Christ, declaring God's glory and mine. You are see creativity, in you I see originality. Nothing in this world compares. For the miracle of creation, oh wonder before my eyes. Most lovely angel in the skies. All you need to do is call my name, I'll be there in echo time. Da 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 da